Yes, Fiona kabisa, anindirimbo igiye kuza aho bukera ku munsi wa gatanu. Anindirimbo igiye kusohoka ejo ku munsi wa gatanu, itariki zitandatu, ndavuga hazaba hari igihe cy'isaha 12 z'umugoroba, aho B-Face on the floor yashoboye gufatikanya na Dabuji once again kuva muri Billyman Boy badukorera indirimbo yitwa Fiona. Ni indirimbo yitezwe ko ibintu byinshi, ni indirimbo yitezwe ko izoba wanashimari collabo y'umwaka no onye muri industry yo guteranya kabiri gatanu. Iyo ndirimbo yatanguye gukorerwa kava yatanguye gusohoka mu gihe B-Face yari amaze iminsi mikeyi yerekeje hariya anye mu gihugu cya Australia. B-Face yamaze iminsi mikeyi yashize muri Australia, niho yaza gushyira kava y'iyo ndirimbo ku rubuga rwiwe asanzwe akoresha rwa Facebook, avuga ati "Coming soon Fiona featuring na Dabuji once again kuva ngaho unye muri Billyman Boy." Aho maze benshi bavuze amajambo menshi, urukurukuru rwinshi rugiye rutandukanye, bavuga bati ni gute uno muririmbyi bavuga ko ashobora kutazogaruka hano onye mu gihugu cy'u Burundi ariko agaca asohora kava ari kumwe n'indirimbo na Dabuji once again, ati iyo ndirimbo baba bayikoze ryari, ati bimeze gute? Aho maze twashoboye kwitiza ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, benshi baravuze bati gukora indirimbo ni ibintu byoroshye cyane, irashobora kuba imaze wanashimikira ngo cy'umwaka indirimbo yarakoze ariko ikaba itarasohoka, igasohoka haciye umwaka wose. Urumva rero bivuze ngo iyi ndirimbo ntikozwe vuba, yari yakoze ubwa mbere na mbere B-Face on the floor ataraja mu gihugu cya Australia, niho bashobora gufatana na Dabuji once again bagakora ino ndirimbo yitwa Fiona igiye gusohoka ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icumi, ndavuga gitugutu uyu mwaka w'2023. Yes, abenshi bari bazi ko B-Face on the floor atazogaruka hano onye mu gihugu cy'u Burundi, benshi bari bazi ko B-Face on the floor atazogaruka hano mu gihugu cy'u Burundi muri music ya industry yo guteranya kabiri gatanu, benshi bari bazi ko yamaze gushikaria Australia, yamaze gushikaria ariko yarayagarutse uno munsi. B-Face on the floor uno munsi tuvugana ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cyiza cyane. B-Face on the floor ku munsi w'ejo igenekerezo rya kane, niho yashika ku kibuga cy'indege, aho yagitwara agerageje kubona amafoto ari kumwe na John Kay hariya anye, ari umwe mu bantu bashoboye kumwakira hariya anye ku kibuga cy'indege. B-Face on the floor benshi baribaza ko ino ndirimbo izo bimeze gute, reka turindirane igishyika ino ndirimbo. Ushaka baragenda ku rubuga rwa YouTube abaragira avertissement, arafyonda kuri amavertire kugira ngo iyo ndirimbo just ikija ku rubuga rwa YouTube azobe yamaze kubona notification, hanyuma ashobore kujya kuyiraba abimeze neza, ashobore gusupporting ngo anashima ino nkwano y'uburu. No munsi B-Face afise ababoni bangana 198,000 abirenga. Twizere ko iyo ndirimbo imaze kuja ko azocategezwa gukwiza aba aboni barenga 100,000. Let's go. Ni MC Donari Numpa a Metro Dura Capital, shobora kunyita kandi Donasi Zitunga, ibintu bikabandanya bigenda neza, nkabandanya kuguhereza amakuru yo muri industry yo guteranya kabiri gatanu. Ndabwira ati ciao.